omaihe, kia whakatete, e koe ahoe, oe I katane. Tau whala e kie, I he pala e ke, I kai lawai laione, I he kakala wale. Tamatuku ha whakai, kakuhi ngā kātapu tawhoku, tā e si I moela, tapu he ne vai ke toi whoki. Tamatuku ha whakai, kakuhi ngā kātapu tawhoku, tā e si I moela, tapu he ne vai ke toi whoki. Hala ke mama, whakamame mame, e koi ka rei.